Ote mana tuina Itai mi mumua Na ova aia iyo folina Langona ole fifia Fisilia tuya oe Fia no fuma oe Ia so uma Ua o oh, iloa E moni loa lofa Ia oe La upele siri O te tauto E pui pui ma lofa No oe tu Uwana ooe Fusi mau ya ita
There are so many emotions I'm feeling right now I can't even help or reflect on how
Na oo e tumai E sili ai leva ai No lalelei Upei o penina Ele mafai na moe Viava ai a oe Tele talo tangata Ele tamafutana Uwa oo Loa, e moni loa lofa Ia oe La upele siri O te tauto E pupui ma lofa No oe tumai Ua na oe Usi mau ya ita Boy.